hajyanye ku yinjiriro ry'ikibuga naha tarivyo kwizera cyane kuko ngahanye bavuga ko gushika saa moya n'inusu amatike yari yamaze guhera ko baduze igitigiri kuko twe ngaha mu Burundi nyine dukunda ibyo wacu naho bavuga abantu ibihumbi ijana nyimba twokwigwa twojayo kandi twojayo kandi twokwigwa kuko sinzi ko rubibona hari abantu benshi baba ari hajya hanze bababaye kubona batinjiye
muze vuze umunezero muremure kandi cyambere na mbere kwanza nagura gushira ku horaho imana itujye ku imbere ndazi yuko Central Africa sabakinyi boroshye naho twabarundi ntura bakinyi boroshye nkuburaje inama mu rugamba yiwacu ubu kuni hagaze yagaze neza cyane ndazi mu maposte yose ko turi sawa hajya kuri point turafite wundi ashobora gufasha hajya nga Kalebe bari kumwe na Saido ni bazongiza nk'irizina ubona nga Captain de l'équipe original.
Captain bavuga ngo aragwaye. Captain yitwa Said. Nundi wa igitambara yitwa Said. None itandukaniro ri he? Bishoboka bategure match kurikira. Kuko iyamaze guhera. Abantu kuva sizeri he? Bari muri mudu.
Ibi ndo bituganisha.
Ah, izi t-shirt toto tunawatisha wa Central Africa ile wajua
ujua na ngo.
Nirengarenga
ba.
Nirengarenga za kizungu hizi.
Ndabaramukije no ngandaba ikaze kuri Imperial TV plus 257. Amazina yanje ni Valdo Ndikumana. Nkuko mubizi uno munsi dasanzwe akugiye gucacha u Burundi neza neza kumugwi serukira gihugu w'intamba mu rugamba aho iza gutana mu mitwe n'umugwi wa Centrafrique bari ko barondera tikiye kugenda muri CAN 2020. Nibiza koroha. Uno munsi bo iyo migwi yomi iriko irondera itike yo kugenda muri CAN 2020 uno munsi w'icizere cyabo cyo kubona iyo tike. So aturi ni kuri Palais des Arts aho bari kubagurisha amatike uko tuvyumva amatike yaheze naho igiciro bakidugije. Tushaka tuganire n'abafans b'intamba mu rugamba baje kugura itike hano kuri Palais des Arts twumve icyo baruvuga ko runo rukino guno munsi twumve icyo baruvuga ko absence ya Saido Biraino kuri no match y'uno munsi mbebeza koroha ibibazo ni byinshi inyushi ya icyo ibibazo byose ni mukanya gato aho match iza kubera kuri Stade Intwari nkuko nababwiye abakunzi ba Imperial TV ubu nkabandi kumwe numwe mu fans ba intamba mu rugamba haba ikibazo ni kihe abantu bazindutse bari kubarondera amatike bayabuze malgré que igiciro cyadugijwe mbe umfanzi wa intamba mu rugamba kuba itike yadugijwe hanyuma amatike mukayabura ico kiba gisobanura iki
ndabanje kubaramutsa kwanza ama nidondore nitwa banga imbaga blaze hanyuma kenshi nkunze kuba menyekanye cyane ku izina rya the wise bo ndumu fan cyane w'intamba mu rugamba ndumwe mu bantu kenshi bakunda cyane kandi bafata mu mugongo ibintu byose byo mu Burundi hanyuma mwarumbaje muti kubona amatike yari yadugijwe twa tuzimenyere ku 5000 ha mu ziri ku 10000 mu gabo zikaba zabuze bon cyenda bitahura ndabitahura bwa mbere kubera urabona ubunye FIFA canke ababijeje kubitegura baritwaza ibi bya coronavirus canke ibiki ivyo irashaka kuba ari cyo gituma ariko kubwanje twebwe turababaye cyane nk'abantu tuba dusanzwe dushigikiye cyane ibintu byo wacu turababaye mugabo urumva nta kundi nyine kuko ntawe twidogira kuko twidogira leta cyangwa twidogire abajije kubitunganya ngahe wacu mu Burundi ariko turababaye kuko hari abantu baba bavuye mu ntara za kure cyangwa mu bibanza bya kure bitandukanye ama bashika ngaha bakabura amatike ngaha n'abanye abantu bavuye za kayanze za hehe ariko nizere yuko mu nyuma baza kushobora nko kuzironka hajyanye ku yinjiriro ry'ikibuga naha tari byo kwizera cyane kuko ngahanye bavuga ko gushika saa moya n'inusu amatike yari yamaze guhera si bose rero byorohera nkuva nko mu ntara hagati cyangwa mu zindi ntara si bose byorohera kugira ngo iyo 6h 5h 4h bamaze gushika ngaha urumva turababaye kubona benshi bitaza gukunda yuko bahashika ariko yaba byokunze ku zindi match nuko nyine nk'ubu urabona match iheze baravuga yuko Burundi bwari bwafatiwe ibihano sinzi iyo byahereye kubera yuko twinjije abarorezi abarorera urukino benshi rero urumva leta ntiri urenge amategeko na leta irafite amategeko mpuza makungu yisunga mu bintu n'umupira rero nibyakunda yuko baduze igitigiri kuko twe ngaha mu Burundi nyine dukunda ibyo wacu naho bavuga abantu ibihumbi ijana nyimba twokwigwa twojayo kandi twojayo kandi twokwigwa kuko sinzi ko rubibona hari abantu benshi baba ari hajya hanze bababaye kubona batinjiye Ego.
Hanyuma tuvuge gato ku runurukino guno munsi. Mbe urahamayigwe inamba mu rugamba kuba yotsinda no rukino.
Ndanababaye kubona baza kuva hariya baje gukinino. Kuko zaba bataye umwanya. Mu bisanzwe niko ndaraba bari kwemera gusoye ko tubatsinda nka bitatu bagasha bigumira hariya. Mwako barinzwe bafata umwanya bakawuta bakaza nga. Reka turabereka. Présence y'umuntu bita Saido. Na présence y'umuntu twa Marco abo babiri bonye nawo bari babiri bo bahomora bitatu bitatu. Turabatsinda cyane.
Hanyuma urazi ko Saido berayino naza kuboneka mu runo rukino guno munsi. Mbe iyo absence iwe nacho igutera makenga ku kuri byo uruko ravuga ku ntsinzi no munsi.
Saido uwo ntaza kuza mugabo Saido ntibazonkizaza wahari. Rero hatabaye umwe habuwundi kandi bose urazi ko tubemere. Ni naba capitaine sivyo. Rero urumva ntsinzi y'uno munsi ntawo kuri warayikekeranye. Katubirindiye tubihe umwanya mugabo intsinzi n'amadarapo twaje tuyazanye uraza kubibona.
Reka ndagushimire cyane.
Asante sana.
Tukaba dushitse muri zone ya Rohero muri commune Mukaza aho inyuma yanje nkuko muri kora murabibona ani intamba fans ni intamba fans bazindutse kubera baze gushikira umugwi serukira igihugu intamba mu rugamba nkuko nababwiye kuva tugitangura uno munsi no munsi inamba mu rugamba iriko iriha mahigwe itsinze uno munsi iraza kuya mahigwe menshi cyane itsinze uno munsi baci uno munsi hanyuma na Centrafrique nayo ni nibaza kuza bavyoroshe parce que nawe bariko barondera itike yo kugenda muri Cannes 2020 gumana natwe kubera uze kubona byinshi 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 ubu nkabandi kumwe n'undi mu fans mu fan ubu nkabandi kumwe n'undi mu fan w'intamba mu rugamba nawe navyorosha mukushigikira awami nyuma iminsi yose yitwa nika
je ni twabiza Bizimana Ernest alias Kayua kureshi bazina rya Kayua
Unomusi umeze gute
Kayua? Je unomusi vuze umunezero muremure kandi cyambere na mbere kwanza nagura gushira ku horaho imana ituje ku imbere ku byose biza kuba ukuri unomusi unomusi
turiko turizera insinzi ariko n'imisore muri Centrafrique nawe iri kurishaka itike yo kugenda muri Cannes 2020 nawe ino match ni nka finale kuri bo kuko bakubiswa ino match na cizere kandi cyo kubona na Cannes yo muri 2020 bo bavuga kwiki
ego ndashimye kuri iryo jambo mubwiye ndazi yuko Centrafrique z'abakinyi boroshe nawe tw'abarundi ntura abakinyi boroshe nk'uburavye inama mu rugamba y'iwacu ubu kuni ihagaze neza cyane
ariko nagushiriye mu majambo Saido Berahino ariwe yari Saido Berahino kizigenza naza kubone kuno munsi mbe yo absence yiwe nacu bivuga
ego kuri jewe nk'umufanzi w'indamba fans ibaza yuko absence yiwe ego nacu abarundi kweri turashavuye mugabo ni dushavuye kubera umugwi wacu serukira igihugu inamba mu rugamba ndazi mu maposte yose ko turi sawa hajya kuri points turafite uwundi ashobora gufasha hajya nga Kalebe ari kumwe na Saido bazongiza nk'iri zina ubona nga captain de l'équipe original ndize yuko intsinzi ni cash
no intsinzi itabonetse biza kugenda gutekayo
ego byose bikora uhoraho byose bikora imana bakuri giye kuno nizeye no kuno uhoraho nkuko tumaze iminsi tumusenga ndazi ko intsinzi ari cash
reka ndagushimye
original
ubu nkaba ndi kumwe kandi n'undi mufan w'intamba mu rugamba nawe yize intsinzi mbe intsinzi itabonetse tuzakugira gute
intsinzi yari hakuboneka birasha mwabaye gute captain bavuga ngo aragwaye captain yitwa Said n'undi bahe igitambara yitwa Said none itandukaniro rihe intsinzi ni kasha ahubwo baze bitahuye nimba bishoboka bategure match ikurikira kuko iyi yamaze guhera abantu kuva sizeri he bari muri mudu iyo mana yoreka guha umuntu kuva mu gatondo yayisabye nuwa ega nayo ni araba abantu bitegura
nabo bafise imana nabo basenze
basenze hitu byase mugatwe twasenze gusumba amasengesho yabo yajapfa kure yuriye ni ndege mugatwe bwari ngaha hafi umva yakomeye ara ya na
mbe agi nsinzi tabonetse uza kubigenza gute
aya nakuntu bitoshoboka bishitse naho habura nabiri hagatsinda umu sinzoca mpimuka cyangwa ngo nkure iyi namvaye ngo kwera ngo nsinzwe ya ndagomba ndayisan
utaboneka kwa Saido Berahino wewe bivuga kwiki
oya nyene ni bya bindi nyene bavuga ngo iyo umuntu avunitse aca amenya gucumbagira nivyo twabuze umukinyi mu bandi bakinyi ariko turafise nabandi baba ari kuri benchi iyo bahaye mahigwe y'gutangura baca bitanga gusumba kugira berekane nako babishoboye ntabwo badufise kubura bakinyi babiri
Even you kutana na ungine fan wa inhamba murugamba vipi bro?
Ewa safi bras.
Leo kwaji?
Ah, leo niko vizuri sana. Sunaona nimejipamba vizuri na jua ushinde ni wakwangu. Ndo maana nimejipamba vizuri. Mimi nikijaga na jipamba hivi na jua tuwa kweni zenye zipu.
Saundo, hivi ndo vitu gani?
Ah, hii si t-shirt wote tunawatisha wa Santa Africa ilo hajua ujua
na ugopo. Nirenga renga.
Nirenga renga wa.
Sasa kwa uchawa renga renga.
Nirenga renga za kizungu hizi.
Hey.
Hey. Baba renga renga za kizungu na renga renga za wanuari. Hizi nzetu za kizungu.
Machi ya leo unaizungumziaje?
Machi ya leo unaizungumzia kama ni bao tatu kwa bila. Hiyo ayani haina mjadala. Lazima Santa Africa ilale hapa. Tunatarajia tena kujenga historia ya pili tena ya kwenda kane 2021 kule Cameroon.
Acha nikushukuru.
Na kushukuru na wewe pia journalist.
Nkuko mwavyumvise bakunzi ba Imperial TV plus 257 abakunzi ba binamba mu rugamba abafani binamba mu rugamba barize insinzi uno munsi ni mu mwanya ibibazo ni byinshi absence ya Saido birahino iri kwiravugwa cyane me inyishu ibyo bibazo byose ni mukanya gato isa 10 ni kuri stade Intwari mushidikane niyonka muze gushigikira intamba mu rugamba mwari muri kumwe na Jewe Valdon Dikumana inyuma ya kamera ni Lucas Mura.